Baby, I'm right to know if you're fine. Kubanga, nze siri fine. Ekirala sweetie, amaaso go gandagisa, nkulinako crush. Buli we nkulaba bwe nti nfuna mushoko mu nnyingo, ommalamu amaanyi. Oli mulenzi wa bbeeyi, onyumirwa jjiini, tolina muntu wa mboozi. Manya okulya amakozi, I'm in danger, 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 I'm in danger.